makuru w'ikuru no vuga murabona byavuye mu byifuzo by'abagize inama ya bose eka mbere n'abaserukiye FIFA na CAF matora heruka nuko hobaho transparency matora ariko bikanyaruka kandi hakajaho n'imbere imigambi n'imigabo ya president mateko yanyanyuwe rero hari uko nk'icerekeye amatora yuko ubunye bazotora bakurikije urutonde ndukuvuga yuko hazohiganwa politike z'aba president hanyuma umukandida agomba kutwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru agacazana abantu yizigiye bazomufasha kurangura iyo migambi ikindi novuga ni korohereza tuvuge imigwi eka n'abandi bose bari mu mupira w'amaguru cyane cyane iyo habonetse nk'imanza aho hari amakomisiyo abiri inzego zibiri z'ikimanza mugo bagize zine uvuga yuko nk'imanza twovuga yuko z'amakosa cyangwa z'ibyaha tukiranikije ne tuvuge n'amategeko y'igihugu zizora zikirwa n'inzego zibiri ubwo bita commission de discipline d'éthique hanyuma udashimye kongoyoriza muri commission d'orokuru hanyuma rero n'izindi manza rero zijyanye tuvuge nk'imanza z'abakinyi amatati yerekeye amatransfer y'abakinyi amatati yovuga ati ekipi twagwana naka amatati yovuga ati umumenyereza ararenganijwe ngaho onye ayo azorabwa n'inzego zibiri nshasha tuyise chambre de résolution des litiges na chambre d'appel ivyo rero bizoheza bifashe n'imigwi kugira ngo kumbure warusanga babura neza aho bitwara bivuye n'ico barondera cyangwa asanga harabungururiza haba gasubira kongoriza bigasanga bigacana mikini nuko aba membre ya comité exécutif batazosubira kuja mu byo gucimanza kuko nka commission juridique ya cimanza commission statut du joueur ya cimanza ariko ubunye izo komisiyo zizogira intumbero nyamukuru ziramategeko ngene agenda ngene yubahirizwa ngene yuzarahinduka bivanye nibihe tugeze kumwo umupira w'amaguru
ingingo ya 31 ishyiraho inzego zica imanza mu mategeko twari dufise inzego zica imanza inzego gusa zibiri twari dufise juri de discipline tukagira n'urwego rw'ingororezo mu bijyanye na discipline ariko uno munsi dushaka ko inzego zica imanza ziba inzego zine mutimu mwabikuye kuki nuko dushaka ko mu bijyanye na discipline mwumva yuko ari ibintu by'ibyaha nk'ubu ndabivuze nsigura nko mu by'igihugu nk'umuntu iyo yihibye urumva ko aba yagize icyaha ari inyamiramabi zimukurikirana zikareka agafatwa agafungwa ba murazi nk'abantu babiri bapfa itongo murazi ko ibyo ari byo twita ngo imanza zisanzwe no civile z'amatati nk'uko babivuga naha rero mu mupira turashaka yuko imanza z'ibyaha mu by'umupira zizocirwa n'inzego zibiri ariyo commission de discipline d'éthique hanyuma iyo commission nyine irafise na commission d'orokuru hanyuma ejo canke igihe ejo abopfa umukinyi canke nka koca yovuga ati kontrari wanje ntibayikurikije canke hariho club aba naba boyigwanira boshaka kumenya uwitwara bazoca bitura ubundi izindi nzego zibiri twashizeho chambre de résolution des litiges kuvuga ubwo rwego ruzobira ariko iyo chambre nyine twarayihaye urwego rw'iyungururizo twise chambre d'appel ni kuvuga rero ni inzego zine ariko hahora inzego zibiri mugabo mukumva ko bitandukaniye kubera bimwe ari iby'ibyaha ibindi nabyo ari ibintu by'amatati aho nari kubona bisigura mvuga ni nk'igihe nk'umukinyi aba nabo bashobora kumuva iyindi ngingo yahindutse ni ingingo ya 65 na gatandatu iyi ni ingingo navuga ko ikomeye kuko ni ingingo ituma itwereka uko dutora kari nk'uko mubizi twari dufise amatora aho umwe wese yitoza tugatora perezida tugaheza tugatora ibyegera byiwe reka tugatora umwe wese hanyuma tugaheza ibi ni nabyo byahora bituma amatora ashobora gutangura mu gatondo tugashika saa 11 tutaraheza rero iyi ngingo twabisubiyemo tugaruka mu byo twigeze kuba dukoresha ni ukuvuga aho dutora dukurikije intonde ibyo twita amalisiti murazi si ubwa mbere tuzoba tugiye mu gutora tubikurikije kandi naho nyamutora yamagenda neza hanyuma si igihugu cy'u Burundi cyonyine kizoba kibigeze e cario nani ma federazio morava secondo nani matora ava ahova toye umuntu umwe cyangwa ubona ko bose bashimye hanyuma bikarangira kuko abafise nabo bari kumwe hanyuma n'ikindi nacyo nta muntu yinovuga ati yadukiza atabishoboye kuko komisiyo elektorale igenda iraba yuko kuri poste yose bashyizeho umuntu ari kwica ni ukuvuga nta cyahindutse niyo twajya nko muri komisiyo juridike naho twaba turi muri lisite ntibazo cy'abazana uwize ekonomi wagiye gutwara komisiyo juridike niyo twajya muri komisiyo ya medicine ntibazo cy'abazana nka jeni z'amategeko mugiye gutwara iyo komisiyo ni ukuvuga aho hose hama hariho urwego ruraba amatora ruraba ko abo batanze bakwije ibyangombwa rero aho twasubiye gutora turabye ino urutonde hanyuma kuri iyo ngingo nyine hariko ikintu gikomeye kuko FIFA tuberetse iyi ngingo bari batanze icyumviro baravuga bati nimushiremo muri abo bantu 15 niburi abafasoni batatu murabye abo batowe 15 hanyuma turiko turaraba ibyo mwaturungikiye tubibahaye twarabonye ko hari ibyumviro bisaba biti ntiduhere kuri batatu tuvuye kuri umwe kuko umwe naho atari yanditswe biboneka byitwa ko byari byanditswe kuko murazi ko dufise amasitati atubwira ko komisiyo ijyanye na football femine itariza gutwarwa na mufasoni no kuvuga biba birimo ubu rero amatora amasitati dushaka ko mwemeza harimo abafasoni ko ari babiri bo minimo niburi hazoba harimo abafasoni babiri ni ukuvuga nk'ikibuza yuko bashobora kuba batanu cyangwa batandatu ariko rero kuri iyo ngingo nyine turi kuri iyo ngingo ya 56 cyangwa bajyana ku ngingo y'ijana na 32 kugira ngo mwumve ryari bizoca bitangura kujya mu ngiro si ukuvuga ngo uno munsi niyo twava hamwejeje kuyemeza aya masitati tuca duhindura komite egizegitive ngo dushyiremo abafasoni habe babiri oya tuvuga ko bizoca bijya mu ngiro mu matora iyi komite egizegitive mwatoye ihejeje manda yayo icyo ngacyo ndagifatanya n'uko niyo mwemeza kudutora dukurikije urutonde si ukuvuga ko ejo cyangwa igihe hazoca hagiba amatora ngo tujye duhindura komite egizegitive ngo dusubire dutore tujya kuri lisite bizoza gukurikizwa niyo manda yahera mu matora azokwinjira iyo rero yari ingingo ya 56 tujya tujya ku yindi ngingo ya 68 nayo nyine nicyo kimwe kuko ni mode d'election ivuga ibyo namaze kuvuga ni ukuvuga iyo ngingo ya 68 iyindi ngingo yahindutse twababwira ni ingingo ya 86 ijyanye n'ibijyanye na komisiyo de medicine sportive twararabye turabye n'abandi uko babigira turavuga tuti nitwugurure kuko harimo yuko iyo komisiyo itegereza gutwarwa n'umuganga baba tubona bavura cyane bagira ariko twasanze medicine sportive iby'ubuganga bifise amadomene menshi nicyo gituma mwisomye iyo ngingo yaruguruye n'abandi bose bashobora kuba barize ibijyanye n'ubuganga baba ba kinesitherapeuti baba ba anesthesiste barashobora nabo nyine kwitoza mugabo ntidushyiremo twebwe twize ibindi cyangwa tutari muri iyo domene mugabo twashatse kugurura n'abandi bose bari muri icyo gisata cy'ubuvuzi bujyanye na siporo ko nabo bashobora guhiganirwa icyo kibanza cyangwa bakaba bashobora kwizerwa iyindi ngingo ikurikira n'ingingo ya 87 ni komisiyo juridike muri komisiyo juridike na komisiyo statut de transfert du joueur hariho utwo twahinyanyuye kandi birumvikana kuko izo nzego zibiri zahora zica imanza komisiyo juridike yabona ica imanza muri FFB na komisiyo iraba statut na transfert du joueur igaca imanza mugabo urumva ko ibyo bahora bafise twabihaye za nzego zinyaherako ni ukuvuga ubu nta kamaro ko guca imanza muri komite egizegitive imanza zizocirwa muri ayo maorgane indepanda amwe twatangura ane ariko izo komisiyo juridike zagumyeho kuko ishyirahamwe riba rikeneye abantu bari hanura mu by'amategeko barirabira amakontra na kuriya reka n'ibijyanye na statut du joueur hariho amaregulement canke andi mategeko bijyana baca baza barakora iyindi ngingo yahindutse canke hariho icyo twashyizeko n'ingingo ya 94 iyo ngingo ya 94 iza itubwira ukuntu komisiyo elektorale ziba zimeze FIFA yaradusabye yanatwereka kandi turabona kumenya birakenewe ko turiko turashyiraho abagize ubugizi abajya muri iyi migwi baba bahagarariye amatora secretaire general na secretaire adjoint twabakuramo kuko baba basanzwe bakora indani mu ishyirahamwe bafise n'amabanga bajejwe kuvuga rero ubu twarabakuyemo niyo hagera ko bakora icyo gikorwa hazocahagira abandi bajaho bari nyuma navuga batari mu bakozi ba FFP ni ngombwa kuko bavuga bati nubwira ngo izo nzego zibe zigenga nyakuri neza cyane yego iyindi ngingo ikurikira ni 96 yavuga naho nge n'inzego zicimanza zari zibiri mugabo ubu dufise zine twarahinduye turace kwandika zine zimwe nahera ko hanyuma iyindi ngingo tuvuga naho nyene ni ya komisiyo de rukuru twarashyizemo yuko komisiyo de rukuru ni ukuvuga aha twavuga tuti imanza ziciwe na sentare navuga mu rwego rwa mbere rwo muri FPR imanza muri rukuru bacanye baca nzira mugabo tuca twibuka yuko mu mashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu ntara nabo nyine baraca imanza izo manza ni byiza ko zigira iyungururizwa yari imanza muzoza muraca mu ntara mwumve yuko zongururizwa ku cicaro gikuru cya federasiyo muri komite de rukuru ariko ibyo byose bizoca bijyamo tubirabe byari bisanzwe biri mu mategeko mufise agenga amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu ntara ikindi nacyo ni ingingo y'ijana aho twashyizeho iyo chambre d'appel murumva naho nyine tugenda turi ko turavuga uko biba bimeze mu kurangiza norangiza nshyira ko ibyo nabonye ndabye iya masitati duheje kuyarungika tukarungikira abagize inama ya bose tukaraba n'ibyaje ibyinshi baradusiguza hariho nk'abanditse bavuga bati muradusigurira komite de gestion mutubwire n'abamambe bajyamo ariko twasanze ni uko bataba basomye cyane ngo babibone birimo tukabona tuti nta kintu kinini ya caje kiva mu bagize inama ya bose cyangwa kidahuye n'intumbero twari yaba yashyigikiwe na FIFA cyangwa na CAF cyangwa mu mategeko izi article zingahe 13 zahindutse nibyo ntangira nshikiriza nkabona ko ndabye ibyo barungitse ni ibinyende twakoreye ko murakoze neza perezida
uwo ari we wese azobwira ingorane ku bijyanye n'iminsi cyangwa igufa azomwiture ndazi yuko atazogaya nkabasaba rero sinzi turabye uko amategeko cyangwa iki murakoze cyane gusubira mu kibanza bibaye nk'uko byagenze ku matora ya perezida wa CAF kuri Motsepe kubera nawe nyine yari umwe biriwe barajya mu mayune cyangwa iki bavuze ati ko ari umwe ntitwota umwanya ngo tujye kwinyegeza hariya muri izora turamwemeje murakoze rero ko mumwemeje imana ibahezagira